ngiyathobela ngayo yonke indlela etenziwa amabhokobhoko. Wena Malema ukusidakekelwe lona mbombo kanyoma uzokhuluma wena ufike ulwe ngolimlwazi izitha ukhuluma isingisi bese uzogxeka ukuthi amabhokobhoko ayi symbol of apartheid while you are speaking English which is a language of apartheid. Uyisilima nje uyisilima esihlambile yabona kuningi okuhle engunqoma kuwe kodwa mase usiphaphela when you are seeking relevance ngamabhokobhoko political score ngamabhokobhoko abantu mabenze kahle ingane leziyana mazenze kahle ingane zenze kahle ingconywe yabona nimtolekele nowesiphukuphuleza sisazi lesizulu yabona ukwazi ngisi kuphela ulimi lwako ubukalwazi azi lutho nje futhi ngiyakuzwa ukuthi uyeye upaqa nje ukuthi uzala kwaZulu phethe mina lakwaZulu I am the border gate uyolayisha wona amashangana angakini niwafaka laphana emabhida nginankinga kanaloko kodwa laba bakwaZulu uyobacela kimi uyangizwa awukuzokuchachaza lapha uba ngasungibone mina ngakile lipho uhlulwa yini ukubuyaleka uyolontsha ngakini amadlozi akile ezokuzwa kangcono lele koseshakho hambe koseshakho wena hayi la uzosiphaphela nakwaZulu laba bantu bakwaZulu laba bezwa ngathi futhi uzobathola kithi uma ubafuna ukuthi uchaze ukuthi ufuna ukuthini ufuna ukuthini khuluma isiZulu angikuzwa mani hawu asidakelwe kuwe thina amabhokobhoko a-right nje enza kahle 100% akakunconywe nje uma ufuna ukugxeka amabhokobhoko akufanele ukusukele lokho engawini ewena khampe engenzelulo sikuboneke ukuthi ucha hayi shuthi kunento ofuna ukuyisho hayi uzoqina uyaqina fusa lento ephantshilele wena Malema wena ucabanga ngibusile wena la kwaZulu kayikho insizwa yeshangane khohlwa ayikho insizwa yeshangane yithi insizwa lakwaZulu abudlalwa la njengoba wawusho ukuthi these people are not dancers futhi ungaphawula ukuze kweqe ukukhuluma ngamaZulu ngoba siyazi ngishise asazi ngisho isilwa sangakini akazi sibone emntwini asibone emntwini ucabanga ukuthi abantu bakuzoziphukuphuku uzohamba usineka abazothola ivoti labo ngeke uzobathola lakithi la ithi uyozwa ngathi bozwa ngathi abantu bakithi kwaZulu yebo ziyamazulu elusi bese kithi-ke ngani lakwethu-ke namhlanje ngihambele indawo ehlukahlukene ngizobe ngilapha kusomnandi festival olundi ngilapha e-0 db lapha nakumfuka amakhoba enquthu sijabula khona ngani zakwethu bese ngiya escort lapha